Are we there yet?
No.
Are we there yet?
Not yet.
Are we there yet?
No, 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 no.
Stop it, Greg. Oh no. The car is crashing. Whoa, 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 whoa,
whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa,
whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa,
whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.
It was just a dream.
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 It was just a dream.